ngokukhulu kwithoba nangenkulu inhlonipho nginibingeleleke ukuphina ukuphilana ekhona nakuba yaqala ukuba nathi-ke namhlanje la on-YouTube channel ukubalulekile ukwenze ukuthi usubscribe siphinde sixoxe laphaya kuma-comments ngaloludaba olungenayo njengamanje ngale nje kwala ku-YouTube channel kuphela. Ungaphinde usilandele nalaphaya on-Twitter, uphinde usilandele ku-Instagram, uphinde usilandele naku-Facebook page, kanti khona-ke ne-Facebook group. Kulula nje okumele ukwenze ukuthi uma unefoni ungene usearch uthi zamo esimthethwa kuzona zonke inkundla zixhumana ku-YouTube, zamo esimthethwa Twitter, zamo esimthethwa Facebook page, Facebook group. Ilokho kubalulekile mhlawumbe ngaleyo kokuchitha isikhathi ingena njengamanje ishisa nje zithi obeyilunga le-DA uMbali Ntuli useresignile ngokukhulu ukushesha. Uzokhumbula ukuthi uMbali Ntuli yenye lamantombazane ebeyilunga eliqavile lapha kwi-Democratic Alliance. Uzokhumbula emva kokuba umnumzane uMsimayimane eresignile naye kwi-Democratic Alliance kube sekiwa ukhethweni kuyo le nhlangano yabelungu kwi-DA. uMbali Ntuli uye lo wayebanga no-Stan Hazen kwesohola iqembu le-Democratic Alliance ngonyaka ka-2020. uMbali Ntuli wabe sekhala ngaphansi-ke uMs John Stan Hazen uyena owadla umhlanganiso. Acinanga-ke lapho-ke ke iqhubekile le ntokazi yasebenza kwi-Democratic Alliance. Njengamanje kakaqondakala ukuthi siphi kahle kahle isizathu esiphathekayo nesenza ukuthi uMbali wakaNtuli ashiye lapha. Kodwa-ke embhalweni noma esitatimendeni sakhe asikhiphile mayelana nokushiya kwakhe akavezanga izinto ey'ningi, kodwa into ayishilo nje ukuthi uyashiya usafuna ukuthi khumu nje kancane kwezepolitiki eke usebenza lapha emazingeni aphansi. Kodwa siyazi-ke phela kufihliwe ukuthi iqembu le-DA liyiqembu lezepolitiki futhi sekube ney'khalazo ey'ningi kakhulu ngalo ukuthi noma kade lithi limele bonke abantu base-Afrika base-South Africa kodwa ligcine selikushintshile lokho lachema kakhulu abantu abamhlophe, ikhundla ethize linika abantu abamhlophe libe selisebenzisa le nto yokucwasa kakhulu abantu abamnyama ngaphakathi enhlanganweni. Nabanye abakhona bakhona kodwa abakhulumi ngakho lokho kakhulu. Umuntu ukhuluma ngakho ngoba esephumile. Uzokhumbula nento yakhe iphumayimane yiyo leyo yokuthi Democratic Alliance ihambe-hamba iyashintsha yabandlulula abantu abamnyama, icindezela abantu abamnyama ngaphakathi yabo. Lokho kwenza ukuthi-ke abantu abamnyama beloku bephuma kancane kancane nohleli usuke sathi usabamba itoho ngoba phela ngale kwey'khundla basuke beyibambile kodwa futhi basuke behola bethola imali bondla imindeni yabo. Kodwa kukhomba ukuthi incane zenkulu ngaphakathi kubantu abamnyama enkulu ngoba nangu noMbali Ntuli usejoyine kwi-list yabantu abaziwayo singabala uHerman Mashaba baphuma kuyona i-DA, singabala bona omusimamani baningi kakhulu. Naye uMbali Ntuli shuthi usengena kilo lelo qeqebana labantu abaloku bephume kancane kancane. Kodwa-ke mhlampe iyayiveza-ke le nhlangano ukuthi iyiyo le nto yashiwo umengameli former president umnumzana Jacob Zuma. Ngiyakhumbula ngenkathi ekhuluma ethi i-DA i-National Party, ingane ye-National Party. I-National Party uzokhumbula phela ukuthi elinye lamaqembu lelo labamhlophe kuyilona elalibusa ngesikhathi sobandlululo before sifike ku-1994. Umnumzana nje u-de Klerk wayeumengameli wayo i-National Party until-ke kuze kufike